Jogo manie sekta mar lupo gi jolony e weche mag aluora e kaunti ma Homa Bay golo ywak kaluwore gi chido mar thoth dhowedhe mantiere kaunti no mamiyo taka maricho donje nam Lolwe kendo rocho ngima rech kod le mamoko modakie pi. Idwa ni mondo ni piny owacho mar kaunti no komakre gi riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag aluora oti kanyakla mar kedo gi midhiero makamano.
Kaunti ma Homa Bay en kaunti mani kod dhowedhe mathoth, machendo mag lupo dhi e nyime, kendo oganda mathoth kamoting'o jolupo, kod johand rech osebedo kayudo konyruok margi kaluwore gi mwandu mawuok e Nam Lolwe. Kata kamano chido mag thoth dhowedhe e kaunti ni kelo luoro e kind jogo manie sekta mar lupo, kaachiel gi jolony e weche mag aluora, kaluwore kod kwan mathoth mag jwelni kod chupni mag plastik madonjo e Nam Lolwe, kendo hinyo ngima rech kod le mamoko modak e pi. Jolupo kaachiel kod johand rech ywak ni chido mathoth dhowedhe ochidogo rocho chenro mag lupo.
Nam ka nam olil, to nam waneno pek nikech rech ok wuog maler, gik mawuok e nam olil. Koro ka nam ler, ka rech bende wuok, eka wan be wanyalo yudo kaka wakonyorego e namwani.
Yugi mag nam ka nitie dho nam rech ok yud, rech ohero kama ler, rech ok ohero gimolil, rech ohero kama ler. Koro wakwayo sirikal ni kopo ni yugi moko mantie dho nam ka ginyalo golonwa, to gigolnwa mondo mi wayud rech.
Kata odoko ni piny owacho ni sikumo wach tiyo kod jwelni e pacho ka, to thoth dhowedhe opong' kod jwelni kod chupni mag plastik, ka gidwa ni sirikal oket okenge mowinjore mar kedo kod taka madonjo e Nam Lolwe kendo kelo pek ne jogo mantie e sekta mar lupo.
Amiyo nam bedo molil onego bed ni omedo kum ginene plastik mondo kik bedie, kech gin gik mamiyo nam bedo mang'oha molil. Ka ng'ato oseyude to bole abola te nam.
Chido mathoth dhowedhe ochido gi aluora mar Nam Lolwe bende kelo pek ne jolony e weche mag aluora mawacho ni osemiyo kata kit rech moko olal e Nam Lolwe ka gijiwo tiyo kanyakla mar kedo kod midhiero no.
Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuondegi rech plastik kod jwendni odhi odino kuondego, makata ka rech onyuol to rech nyuol ei plastik. Kata in sani ok diywe koumu umi kod jwala. Koro kata sama wawuoye kodi ni, wase record more than 40 species mek rech malal. Kopogore kod mano, sani kata kwa wuoyo dhi ane namni. Namni sani onge gi rech. En rech gi orumo nikech wat suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bedo wabedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bedo warito weche mek solid waste kod plastic pollution. Kanye ka onyalo konyo go piny nikech e okang' mwaringo go mwadhiye, wamedo ketho nambwa ni maene kukua kaka jokanya nam e yo mamalo, to korumo to wambe warumo kaka oganda.
Jatend migao ma ochung' ne aluora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Alo wacho ni rito aluora en ting' mar ji duto, ka ok ni sani koro gibiro kod chike mabiro tayo kaka iwito taka, kendo joma biro dhi ataro mar chike go eko tibiro logo dwaro mar duond chik.
Wasewuoyo mathoth ahinya kwatimo gima kisungu luongo ni sensitization, kata puonjo jopiny, yao pach jopiny. Wasetiyo ma wabedo gi oboke miluongo ni Solid Waste Management Policy. En ondamo mamiyo wang'eyo ni to ere kaka wadwa rito aluorawa mondo obed maler. Sani koro waloso chik miluongo ni Waste Management Bill mondo obed act ma jo assembly bro kalo. Koro ma biro miyo wa enforce kata wajiw rito aluora maber, nikech obro wacho ni ka ng'ato yud ka timo kama to mae kaka onego twe, kata mae kaka onego timne, kata fine minyalo goye.
Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Kwa dhe mele ni mwandu.